tichipedzisa chirongwa chedu eunoi mubvunzo wekupedzisira vanhu vari kuda kuziva kuti wai pese pamuri munenge makangoisa sikafu muhuro pangave pamuchato pangave parufu pangave any occasion munenge makangoisa sikafu muhuro
kubva zvandakadya ice cream muhuro mangu muno muchiri nechando meso ndosaka ndichigara ndakapfeka sikafu